DJ Cindo. Nkosazana sikubingelele sikwamukele siyabonga ukuthi ukhona nawe namhlanje. Entweni enhle kangaka. Uyasho mama ukuthi nisuka kude naye.
Ah usuka kude kakhulu. Sanibonani sanibonani babukeli. Njengoba bese shilo futhi igama lami nguSindiswe wakaZungu waziwa ngingwa DJ Cindo. Ngiyajabula nje nami to be part of this prestigious event. Well done mngani wami. It's very nice ukubona izinto ezikanjena happening around emphakathini ukuthi youth nje ikhiphe busy at all time and also celebrating Mandela Day. So I'm inspired nami nguSindo ukuthi no, this is a great initiative.
Sindo mfowethu, iMandela Day uqala umncane umculo mfowethu. Namhlanje ungaka abantu abaningi bafubukela kuwena, bafundile kuwena. Ungathini ngeingane ezincane lapha emakhaya?
Ngingasho nje ukuthi inkosami ingane, inkosami aziphathe kahle, zilalela abazali, zibukele isibonelo esihle kwabanye abantu asebedlulile le ndima. I always encourage young people, especially abafuna ukwengena within the music sector, ukuthi it's very important ukuthi isikole usiqede, because honestly speaking there's a lot of knowledge esikhona within your music industry. Abantu abaningi balake balahlwe yilokho ukuthi you know mase besign ama contracts abawa understand and all of that. Umuntu angene kwi contracts angay understand and then mase umuntu urojiwe nani, kanti isikole foundation ibalekile. So I always encourage that ukuthi even if it's uzongena kwi music industry, I mean times are tough manje, ngeke uzopope mhlambe the first year ubuqalile. So ukumultitask, I always encourage it. If ukuthi khona ukwazi ukwenza eceleni nangala futhi ungabamba, ayikho into wrong ngalokho.
Sisiwami ngiyabonga kakhulu mfethu and muhle bafethu umsebenzi wenu. Ngiyathokoza kakhulu ukubona iy'ngane ey'ningi kanje namhlanje ezigcwele mama. Siyathobeka kakhulu. Select Africa TV anishiya ngaphandle nayo imema yaba khona futhi sazo lokhu iba khona nje bafethu. Sinivakashele sibe nani, siyafisa ukuthi emihle yenzeka la siyiveze futhi emphakathini, uyayibona lona. So siyathokoza kakhulu bafethu, siyathobeka kakhulu kuba nani. Sisazokhala kakhulu babukeli beSelect Africa TV, siyakhala bafethu. Lothi liyoshona ilanga kuzobe kumnandi ngendlela esimangaliso. Ngibona nama award akhona mama la, bonke abantu bazobe bephuma nemkomelo yabo. Siyathobeka.
Bejabulile inkosi yami. Izingane zaseThekwini, ingane zaseThekwini zijabulile. Into engajwayelekile wena bhuti lena, into engajwayelekile ukuthatha wonke umphakathi uzodlala ibhola eHoy Park Sports Complex in Point what 26 thatha.
siyabonga kakhulu Select Africa TV bafethu besikhona, ibona abaxhasa abakhona la bazojabulisa abantu. Siyabonga kakhulu, thank you.